alanganze mbowendo akei
akei
achikibisobana na mawa
na mawa
tokole mateto kotikate mosalo sala ezali monene yawe yambaye alanga nzembo wendo akei
akei
atikibiso bana na mawa
na mawa
tokolema te tokotika te mosalo sala ezali monene yawe yambaye
Ya zigida elinga komimboka wendo aboyobi